Karibu kwenye Toto Charity Updates.
He, mnakumbuka Diana Bahati akifanya Jerusalem Challenge? We, finally, Diana can dance. Cheki zile moves anafanya na bwana yake Bahati Kenya. Miguu za left hakuna tena. He, Diana can dance, finally.
Kwenye Toto Charity Updates. Ni haya tu kwa sasa. Subscribe.